Da 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 by destiny.
Are you referring to the event with Dr. Woodrow?
Yes. What else? Of course, at the time, I thought Jason had poisoned me. But in retrospect, he did me a huge favor.
And why do you believe what he did has helped you?
He showed me the bigger world.
Listener.